Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwabonye butandukana. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Duhere ku makuru yo hirya no ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloys Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, turahera muri Afrika. Abandi 9 bagizwe ahanini n'abajeje umutekano muri Somalia barishwe mu gitero gikekwa kuba ibombe y'umwiyahuzi ku murwa mukuru Mogadishu ejo ku munsi wa kabiri. Igipolisi cyavuze ko icyo gitero cyabereye hafi bariyeri ikunda kuba iriko abajeje umutekano. Igipolisi kivuga kandi ko amatohoza za yaratanguye ariko ngo gushika ubu bigaragara ko ari umwiyahuzi yakoze icyo gitero. Abajeje umutekano batandatu barahasize ubuzima hamwe n'abasivile batatu abandi 11 barakomereka. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabab ushimikiye kuri Al-Qaeda wamaze kwemanga ko ari we wakoze icyo gitero. Umushikiranganji wa mbere wa Haiti Ariel Henry ejo ku munsi wa kabiri yarahagaritse mu mabanga umushikirizamanza mukuru yariko amwegeka ko ibyaha byo kuba ari mu bakekwa kwica Perezida Jovenel Moise. Uru rupfu rwatumye igihugu kija mu ruhagarara rushingiye kuri politike. Moise yishwe arashwe ku itariki 7 y'ukwezi kw'indwi nyene igihe abicanyi binjira mu nzu yiwe ku murwa mukuru Port au Prince. Umushikirizamanza akuwe Bedford Claude yavuze mu ndwi iheze ko hari amatelefone yumvirijwe yerekanye ko umushikiranganji wa mbere Henry yavuganye kuri telefone kabiri n'umugabo avugwa ko yari ku mutwe wabishe Moise mu ijoro iryo bararyabereye ko umushikirizamanza mukuru wa Haiti akuwe ejo kwa kabiri yari yasabye umucamanza gukurikirana umushikiranganji wa mbere Ariel Henry ku rupfu rwa perezida yongera asaba abategetsi kumubuza kuva mu gihugu. Hanze ya Afrika hari bimenyetso birushiriza kugwirirana kw'abanywanyi b'imihari y'iterabwoba Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu bariko berekeza amaso yo kuzogira amacumbi muri Afghanistani kuva aho abatalibani bafatiye ubutegetsi mu kwezi guheze. Raporo z'ibanze zasohowe mu ndwi iheze zerekanye ko ibiganiro hagati y'iyo mihari y'iterabwoba byiyongereye aho bagaragaza ko bifuza kuja muri Afghanistani. Ariko umutegetsi mu iperereza rya Leta Zunze za Amerika yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko bamwe baza bamaze gutangura ubwo rugendo berekeza muri Afghanistan. Icegera cy'umuyobozi w'ikigo cya Amerika kijejwe iperereza CIA David Cohen yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko hariho ibimenyetso bya bamwe mu ba Al-Qaeda bariko berekeza muri Afghanistan. Yavuze kandi ko amakungu atabaye maso Al-Qaeda ishobora gusubira kwisuganya mu mwaka umwe. Ibindi bigo by'iperereza ku isi bifite amakenga ko abategetsi bakuru ba Al-Qaeda ubu baba muri Iran nka Saif al-Adel umukomanda wo ku rwego rwa kabiri nawe nyene atankeka azoja muri Afghanistan. Mu karere ko mu buseruko bwo hagati abanyepalestina bashika 1400 bafungiwe muri Israeli bategekanya kuja mu myiyerekano yo kwicisha inzara biyamiriza uburyo bafunzwemo kuva hatorotse abanyororo batandatu mu ndwi iheze. Ubutegetsi bwa Palestina bwabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Kuva hatorotse abo banyororo batandatu mu ibohero ricungerewe cyane mu buraruko bwa Israeli ku itariki ya 6 y'uku kwezi kw'icyenda, abandi banyororo amajana baciye bimurirwa mu yandi mabohero kandi n'ibintu byabo birafatwa. Abanyororo basigaye barafashwe n'ishavu baca batangura turira imiriro mu mabohero atari make. Umukuru w'amabohero muri Palestina Kadri Abu Bakri avuga ko ibintu byifashe nabi mu mabohero ko ari cyo gituma bahisemo kuzokwicisha inzara. Yavuze ko abanyororo 380,000 kubarenga 400,000 b'abanyepalestina bari mu mabohero muri Israeli bategekanya gutangura iyo myiyerekano kumusi wa gatanu.
Aloys Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Kuri internet ni wa.radioyacu.voa.com. Kuri YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mu makuru y'ibiyaga bigari I Kigali mu Rwanda, ibiro by'ikinyamakuru igihe.com cyandikirwa kuri murandasi byarahiye birakongoka.
Nibyo ibiro gihe limited ari nayo ifite ikinyamakuru cya igihe.com ikoreramo byafashwe n'inkongi y'umuriro ku cyumweru mu masaha y'ijoro agana saa tatu z'ijoro.
Uyu ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru igihe Philibert Girinema, turamwumva mu kanya mu makuru arambuye. Muri aya makuru kandi, Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi yaraye yemeje itegeko rivuguruye rigenga impunzi. Mu kiganiro Amerikana turavuga ku itora rya mbere na mbere rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabaye mu 1789. Ikaze nanone kuri radio yanyu, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru rero. Ejo bundi kuwa mbere, ibiro by'ikigo cyitwa Igihe Limited gifite ikinyamakuru cyitwa igihe.com cyandikirwa kuri murandasi byafashwe n'inkongi y'umuriro birashya birakongoka. Ibi biro biri mu nyubako iri mu mujyi wa Kigali izwi nko kwa Ndamage. Mugenzi wacu Team Ishimwe yavuganye n'umwanditsi mukuru w'igihe Philibert Girinema.
Barakoze cyane. Nibyo ibiro gihe limited ari nayo ifite ikinyamakuru cya igihe.com ikoreramo byafashwe n'inkongi y'umuriro ku cyumweru mu masaha y'ijoro agana saa tatu z'ijoro. Ubusanzwe ibyo biro biherereye mu mujyi rwagati muri etaje izwi nko kwa Ndamage munsi ya Tedemir. Rero naho ngaho twakoreraga kuva imyaka myinshi ishize. Igice cyafashwe n'inkongi ntabwo inyubako yo kwa Ndamage navugaga ntabwo ari yose yafashwe n'inkongi. Ni etaje ya nyuma ya kane iyo twakoreragamo niyo yafashwe n'inkongi ku cyumweru mu masaha y'ijoro. Kugeza ubu ntabwo tubamenye icyayiteye. Polisi yari gukora iperereza ibwira ko mu minsi ya vuba tuzaba twamenye impamvu yayo.
Hari umuntu wari mu biro mu nyubako igihe yafatwaga n'umuriro ku buryo wenda yaba yarakomeretse cyangwa se hari ikintu yahungabanyeho?
Nta muntu n'umwe wigeze ugira ikibazo. Urumva mu masaha y'ijoro muri ibi bihe bya Covid kandi n'ubundi abantu benshi bakoreraga mu rugo n'abantu bake bajyaga kuri ofisi icyo gihe bari batashye. Nta muntu n'umwe wigeze ugira ikibazo.
Ni ibiki byangiritse? Ni ibiki byabashe kurokokamo?
Mu ikinyamakuru twari dufite ibikoresho byinshi, yaba mudasobwa, yaba kamera, yaba amadokima. Ibintu hafi ya byose, niko navuga muri rusange, ibintu byose byari muri hafi ya byose byari muri ofisi byarangiritse. Kugeza ubu ntabwo turamenya wenda agaciro kabyo kuko bakiri bikwiye kubarura.
Mwari mufite ubwishingizi bw'ibikoresho byanyu?
Ngira ngo wenda ibyo ngibyo bijyanye n'ubwishingizi byo byabazwa ubuyobozi bukuru bwa kampani, kuko nibo baba bafite amakuru arenze aho ku byo nakubwira. Numva ibyo ngibyo wenda aribo babasha kubisubiza neza kurushaho kukundusha.
Ubu mugiye kuba muri gukora gute mu gihe mutariyongera kwisuganya?
Turi mu rugo ariko turi gukora. N'ubundi urumva kubera ibihe bya Covid abakozi bakoraga mu rugo. Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ko abantu bajya mu maofisi baba bakeye. Abenshi rero bakoreraga mu rugo n'ubundi kuva Covid yatangira. Ntabwo byari ibintu bitunguranye ko umuntu yakorera mu rugo, twari tumutu benshi turabimenyereye. Akazi karacyakomeje nk'ibisanzwe, nta kintu kigeze gihungabana ibaho ku buryo cyatuma nk'umusomyi cyangwa se nk'umuntu ukurikira igihe ashobora kugira impungenge ko atazabona amakuru kandi kureba kuri iki.
Nta bindi bikorwa by'ubucuruzi byakorerwaga muri iyo nyubako byagezweho ingaruka n'umuriro cyangwa se n'andi mazu byari bituranye?
Hari n'abandi bantu nka babiri cyangwa batatu bari bafite imiryango ibiri cyangwa itatu, ntabwo nibuka neza, bahakoreraga. Birumvikana ko nabi ibikorwa byabo byangiritse. Naho munsi izindi floor zo hasi, itaje ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, nta kibazo cyahabaye. Kuko nko muri itaje ya gatatu twari tuhafite studio ya video, ntabwo yigeze yangirika. Muri itaje ya kabiri twari tuhafite studio ya audio, nayo nta kibazo kigeze kiyibaho, iracyari imeze neza, ntabwo yigeze yangirika. Urumva ko usibye etaje ya nyuma, izindi zose nta kibazo zagize.
Ugerageje nko gushushanyiriza umuntu utari i Kigali ngo arebe ukuntu uwo muriro wafashe iyo nyubako, wabishushanya gute kugira ngo umuntu yumve uburyo hangiritse?
Biragoye kubwira umuntu ukuntu hangiritse, ariko wenda mu magambo makeya ni nk'uko wabona inyubako yaririmo ibintu unzu wajya mu gasanga ibintu byose byahiye byabaye umuyonga prafo yahiye tapi yahiye ameza yahiye mudasobwa yahiye televiziyo yahiye byose byahiye wagira mu gasanga ushobora kurekonesamo utuntu duke na duke ariko ntabwo byose byahiye ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe wagenda ngo uvuge ngo mukicyari gifasha hanga n'ahantu hahindutse kompletima harahiye.
Philbert Girinema, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane.
Umwanditsi mukuru w'igihe akadomo.com Philbert Girinema yaganiraga na mugenzi wacu Team Ishimwe.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana kandi n'abahagarariye umuryango w'Ndamage aribo nyirigorofa, ariko ntibifuje kugira icyo batangaza kuri inkongi y'umuriro yatwitse rero aho ikinyamakuru igihe akadomo.com bikorera muri iyi nyubako. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Inteko ishinga amategeko yaraye yemeje itegeko rivuguruye rigenga impunzi. Mu birigize harimo ingingo ikumira impunzi kongera kuba mu mujyi uwo ari wo wose mu Burundi. Kubindi biri kubiyemo na mugenzi wacu Eloge Wirika neza uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Umushinganje je ntwaro hagati yasiguriye abashinga amategeko ku itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi aho bita Patrice mu Gifaransa nyuma y'imyaka irenga 30 kandi ko ari ngombwa kwishasha abashinga amategeko babwirizwa kubanza kuryemeza kugira ngo rije mu ngiro. Iryo tegeko ririmo uburenganzira ibihano bishobora gufatirwa abanyamahanga n'impunzi zakirwa n'u Burundi uhereye ku mwidegenzo wo gutembera mu gihugu, ukwangirwa kuba mu bisagara, ukubakana n'abavuka gihugu, kuronswa impapuro z'agateganyo zo kuba mu gihugu, uguhabwa ubwene gihugu n'ibindi. Kuva mu kwa gatatu 1989 haba integuro ya mbere y'itegeko rigenga binjira n'abasohoka igihugu rya kuvendera ko buca avuga ko ryategerezwa guhinduka kubera habaye impinduka nyinshi muri ico kiringo harimo injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yase gukoresha ubuhinga bwa none mu gukora impapuro z'inzira, ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi ndengambibe harimo iterabwoba n'ibindi. Ubijanye na kino gisata byose bizorangurirwa mu buyobozi bukuru bwasohoka n'abinjira PAF mu gihe byahora bikorwa n'ubuyobozi butandukanye, bumwe bwa gukira intwaro yo hagati, ubundi burabwa n'ubw'umutekano wo hagati mu gihugu, mu gihe ubushikanganji bwagiye burateranywa ahandi naho bukagirwa bubiri muri kino kiringo bukaba bwarateranijwe mwaka uheze. Umushikanganji Jacobo cyabwiye abashinga amateka kandi ko n'utunenge twose twaba twibonekeza kugeza aho Burundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu bikora ubucuruzwa rw'abantu tuzokosorwa byoroshye itegeko rimaze kuja mu ngiro. Icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama ishinga amateka turuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko, imwe mu yimwe ikambi y'impunzi z'abakongomani asanga abahungiye mu Burundi bakwiye gukurikiranirwa hagufi. Sabine Ntakarutimana.
Mubwira abajejwe ibi byo gukurikirana impunzi zahawe indaro ngaha mu gihugu cyacu ko bakurikirana cyane ku bijyanye n'uruja n'uruza, kuko kugira ngo umutekano w'igihugu tugume tuzi ko ucunzwe neza nuko nabo bokurikiranwa. Ibi nkabivuga ko hari igihe abene gihugu duserukira uhora wumva bariko barabaza ati mbega impunzi ziri mu Burundi kumengo zitegenda cyane kurusha abene gihugu.
Daniel Gerard Ndabirabe mukuru w'inama nshinga amateka nawe yifuza ko atamunzi zosubira kuba mu bisagara.
Ubaye impunzi nta gaciro ugifise, uwo ari wowe saraguhonyanga, niyo abandi batonze ku murongo we barakuvanamo. Uri umuntu udafise iyo uja niyumva uri impunzi nuva ko nta duwa nibazo baza bababesha ngo hariho ngo duwa y'impunzi nta duwa ibaho. Kemera akagukwega mu byondo igihe bashakiye bakakureka. Hariyo abantu benshi bari mu makambi y'impunzi hano ariko nsanga bafise uburenganzira bwinshi bwo gutembera n'impunzi bava mu makambi baje kurara inka zabo ahibujumbura. Hariho n'abandi bakubwira yuko bafite
Javendi la kubo cha mshikanganda jeru mwaro yu agati ya janyi neguro nshasha muna mashinga mateka avuga kwi maze kwe mezwa ibazo vyose bizo tore gumuti
kwa ratanzi amategeka kwiye yu kwa wajezgu nwaro bakurana chane na longoye ama kambi barazineza yuko ajama kambi barongoye atari ikomine muyindi turafisi mpunzi zitari nke ziba muisagara nibaza yuko ari ibintu byo kugaruka ko kugira umuntu azarabikosora ukebuke usanga ari n'ikibazo mu gihe umuntu yahuza kwiburire cyaranira demokrasi ya Kongo agashashika ngai mujumbura ari minota mike akaba yashitse konga kongera kagaruka usanga bitoroshye
mushinga mateka Apollinaire Ndayikengera waraje mushinga n'ikibazo c'abarundi ba mu mahanga ariko bagasabwa kurinda kuja mu gihugu igihe bifuza guhinduza impapuro z'inzira
abarundi bari mu diaspora iyo amapasiporo yabo yaheze igihe bagomba kuyarondera birabagora cyane bigasaba mbere ko babanza gushikira ino zo bari nziye zituma bitaborohera kandi tuzi yuko hamwe hamwe na burundi rwitwa ikadice babikora
aho mushikanganje ndira ko buca yemeza ko kitatse abanyeshuri atahundi muntu n'umwe yemerewe guhabwa urupapuro rw'inzira atari ku butaka bw'u Burundi
kujya umuntu mukuru nka karanga muntu abanza gushika kuri komine nitwumva ukuntu umuntu yoba ari hanze agacandika ikintu ari hanze ngo ni muntu yigire pasiporo kwari urupapuro rufite akamaro kandi akamaro kadasanzwe pasiporo yiwe yaheze naze ashika i Burundi asaba iyindi ambone diforme binafasha no kwiyumvamo cya gihugu ciwe hariho abo duhereza exception n'abanyeshuri abafise bourse ya leta abadafise bourse ya leta
integuro leta tunyikiye mayemeje ijana ku ijana
Yonegro itegeko rigenuje n'ubuza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi yemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Tukiri mu Burundi umukuru w'umujyi wa Bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu Jimmy Hatungimana yatanze itegeko ko abantu bose bajya ahantu hahurira abantu benshi bagomba kwambara agapfukamunwa n'amazuru uzabirengaho azahanishwa ihadabu igera ku bihumbi ijana ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
mu nama n'abarongoye intwaro n'abaserukira igipolisi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura Jimmy Hatungimana arongoye icyo gisagara yabamenyesheje ko binjiranywe n'ikiza cya COVID-19 kandi ko kibangamiye imiryango yabasavye kwikingira aho bari hose na cyane cyane mu makoraniro ahuriramwo n'abantu benshi mu kwambara agafukamunwa Jimmy Hatungimana yabamenyesheje ko ugifise agahigihigi yotembera mu bitaro vya Bujumbura akirabira ko ico kiza kibangamiye abanyagihugu yaciye abamenyesha ko bobandanya bahimiriza abo barongoye ubutazokurikiza impanuro yahawe akazohanishwa ihadabu y'ibihumbi ijana n'abo barongoye abandi badasigaye inyuma
ngira nta muntu n'umwe mu muryango wiwe atarumva ko yafashwe n'ikiza COVID-19 atariho ni Imana mugabo ariho naho reka twipange ikiza COVID-19 kiriho kandi kiriko kiraduga ku rugero rudasanzwe murabona kubona twakoraniye hano mbona abantu batatu bambaye agapfukamunwa nako ni bane ariko mumenye amakoraniro nk'aya mwebwe mujeje intwaro yuko muzoza muragenzura mugenzura neza abantu bambaye agapfukamunwa mu assemble manini manini nk'aya murabe ko abantu bakarabye kenshi murabe ko abantu batari ko barayambirana
Gérase Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka nawe nyene aremanga ko ico kiza kihari mu Burundi kandi ku bwinshi asaba abashinga amateka kwipimisha kenshi gashoboka kugira bamenye uko amagara yabo yifashe
abashinga amateka mwese kanabakozi bose ikintu kijanye na corona mubandanye mwipimisha nimurindire ko wumva hari ahantu babara mubandanye mwipimisha n'imiryango yanyu n'ababanyi banyu mwo babonye muri abiyoti nimwipimishe abo ushobora kushikira bose bakiri uti ipimishe nta mahera babasaba muhaguruke rero tuze twipimisha nka gatatu mu ndwi mwebwe abashinga amateka nka gatatu mu ndwi mwipimishe n'abamenyesha makuru nabo bariko baratwumva nabo nyene bipimishe aho mukunda kugenda henshi uripimishe nka kane mu ndwi mwebwe muragenda cyane.
Naho rero biruko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca arongoye n'umugwi w'igihugu wo kugwanyikiza ca corona amenyesha ko mu Burundi atawe bazohatira gufata urucanco. Ni mu gihe ibindi bihugu bihimiriza abanyagihugu kwicandagisha imwe mu nzira zirashe yo kugwanya COVID-19.
Muri komite COVID twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine. Icyo twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije tuzoyashikiriza. Muri kamebu no muri NSP amafrigo twarayategekanije mutuzanire tubike umurundi azokumva bishaka kwa keneye vaccine azotagenda yitura bikeneye bamutere iyo vaccine kubushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazo baze leta leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine nibatuzanire iyo vaccine tuyibike.
Muganga Yohani Minani yigeze kurongora ushikiranganje kw'amagara y'abantu mu Burundi ku ntwaro ya Melchior Ndadaye amenyesha ko leta iriho yitwara nabi mu bijanye no gutuza ico kiza agasaba umukuru w'igihugu gufata iya mbere mu kugwanya ko karanda utamukurikiye akabogozwa.
Ni ibintu byoroshe kugwanyikiza COVID-19 na cyane cyane utangura gucanjisha abanyagihugu. Turasabye umukuru w'igihugu kuko niwe biraba ubwa mbere na mbere ahaguruke ntareke ngo arafise abashikiranganje ngo arafise ikipe tekinike birimo irabikora abo wa mbere ahaguruka mu rwanda iki kiza bitabaye uko ejo ubusa bimwe barapfa bazurira batuka umukuru w'igihugu batuka leta bazovuga ko ari prezida wenyene yabariye ari leta yiwe yabariye ko batagira ikibahurura.
Igihugu cy'u Burundi nico cyonyene mu karere ka Afrika y'ubuseruko kitaratangura gucandaga abanyagihugu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze noneho kuri wa mwanya w'ikiganiro Amerikana kibagezaho ibiranga leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cy'ubu no mu gihe cyashize. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 9 mu 1788, intumwa za leta 13 zari zigize leta zunze ubumwe za Amerika icyo gihe zagennye umunsi w'itora rya mbere na mbere rya perezida w'igihugu. Nibyo tuganiraho muri macye cyane. Itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za Amerika ryemejwe burundu mu kwezi kwa gatandatu 1788. Mbere yaryo leta 13 zari zigize igihugu icyo gihe zari zifite ubwigenge busesuye zigahuzwa gusa n'inama y'intumwa zazo ari nayo yashyizeho itegeko nshinga nyine ry'igihugu cyose. Iri tegeko nshinga ryateganyaga inzego z'ubutegetsi nshyashya zitari zarigeze zibaho. urwego nshingamategeko urwego nyubahiriza tegeko ruyobowe n'umukuru w'igihugu n'urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga ni gutyo ku itariki ya 13 y'ukwa 9 1788 intumwa za leta ro 13 zemeje iteka rigena itariki yo gutora president w'igihugu bityo inzego zose zigatangira zigakora izi nzego nshyashya Ben iritora naryo ryari rya mbere mu mateka y'isi ibindi bihugu byose byo ku isi byategekwaga n'abami basimburana ku ngoma mu muryango nta tora ribaye abanyamerika rero kuko nta rundi rugero bari bafite bareberaho ku isi babanje kujya impaka ndende zo kumenya uko itora ryagenda baje kumvikana ko umukuru w'igihugu azajya atorwa na koleji z'abatora ni ukuvuga abaturage batoranyijwe muri buri leta bagahura bagatora president wa leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo inzego z'ubutegetsi nshyashya z'igihugu zivuke kandi zitangire gukora intumwa za leta 13 zemeje ko buri yose izatoranya koleji y'abatora yayo ku itariki ya 7 y'ukwa mbere 1789 kandi zose zigaterana ku itariki ya 4 y'ukwa kabiri muri uwo mwaka w'1789 kugira ngo zitore president wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za Amerika niko byagenze nawe inteko ishinga amategeko Congress uko tuyizi muri iki gihe igizwe na Sena n'umutwe w'abadepute yateranye bwa mbere na mbere ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu 1789 nuko ngo kw'inzego nshyashya zatangiye gukora muri leta zunze ubumwe za Amerika ijwi rya Amerika nkuko tubisanga ku rubuga rw'inteko ishinga amategeko mu bakandida 12 biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu koleji z'abatora zahaye George Washington amajwi 69 aba umukuru w'igihugu wa mbere na mbere yakurikiwe mu majwi na John Adams wabonye 38 amubera vice president icyo gihe amashyaka yaratarabaho muri leta zunze ubumwe za Amerika uwabaga rero wa mbere mu majwi niwe wabaga atowe akayobora igihugu wa kabiri mu majwi agafata umwanya wa vice president Congress imitwe yombi iteranye yabaruye amajwi kandi yemeza burundu ibyavuye mu matora yari yakozwe rero na za koleje z'abatora ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 1789 President George Washington yaremejwe nyine noneho arahira ku itariki ya 30 yakurikiyeho ni ukuvuga kuri 30 y'ukwa 4 1789 yarangije manda ya mbere imwe y'imyaka 4 arongera aratorwa arangije manda ya kabiri we ku giti cye yafashe icyemezo cyo kuva ku butegetsi ku bushake bwe nubwo bwose itegeko nshinga ritamubuzaga kwiyamamaza inshuro zose ashaka ariko nyine itegeko nshinga ryaje gushinga manda ebyiri ntarengwa ku mukuru w'igihugu mu 1951 nshuti zacu ikiganiro Amerika nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi zacu ni kuri iki kiganiro kandi Amerikana dushorejeho gahunda yo muri uyu mwanya nongeye kubashimira ko muri bamudateguha mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mugukere Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Yaratanze jambo abarundi turiruhutse
gushikiriza